Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy!
Usamangele umlingisi woZalo osempuyo majoze odlala indawo kaSibunga emlayezo lokhu ingene njalo yamazwe enduduzo ngokudlula kwagogo wakhe emhlabeni. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphi nakuphi elanibola khona le video. Uma ngoqala sijone leli khasi wamwelekela igama lami ngosibonga konke wakandwandwe Mothanda ungangibiza intatheli kaYouTube. Usale emangele ngothando labantu ongumlingisi woZalo odlala indawo kaSibunga njengoba ngokwestory ugogo wakhe usanda nakushona. Usibuthi Kunzima kakhulu njengoba lokhu ingene njalo imlayezo evela kubantu ezwelana naye. Abantu ke bashiye amazwe ahlukahlukene ngokudlula kukagogo wakhe ngokwestori. Abantu bagcine sebeyitshela ukuthi into le eyenzeka ngampela. Uthi ngijabula kakhulu ngendlela abantu abangixhasa ngayo kangangokuthi beze bekhohliseke noma kudlalwa beyitshele ukuthi into yangampela. Eminye imlayezo eqhamuka kwabanye kwabantu abaphatheka bathe ngizothanda ukuthatha le thuba ngizwelane nawe kakhulu ngokudlula ngokagogo wakho. Sengathi uNkulunkulu engakuqinisa akupholise amanxeba ngokulahlekelwa ugogo wakho. Kubuhlungu kakhulu, akukho lula ukubhekana nalesimo kodwa ngiyathemba ukuthi uzokhona ukuqina uphinde uqhubekele phambili ngempilo. Uyangigqugquzela kakhulu futhi ngibukela kuwe empilweni. Sengathi ke nomoya kagogo ungalala ngokuthula. USibu ube sejabula kakhulu ephinde ncoma abantu indlela bameseka ngayo ukuthi okusho ukuthi italente lakhe linamandla kakhulu. Abantu baze besitshela ukuthi le into eyenzeka ngampela. Uthi ngiyajabula ukuthi abantu bayakhona nokukhohliseka ngenxa yento yesilingisayo bagcina sebeyitshela ukuthi yenzeka ngampela. Bafethu ke ngizofisa ukwazi ukuphala kweni khona lapha kwi-comment section ngalolu daba. Mina njengentatheli ka-YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.